ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan dan sholi sannan ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryen mu ingantattu shahararru kuma kayatattu masu nishadantarwa a lokacin da muka daura
ila wala